Coronavirus yerekanye abarongozi bari mu mice kubiri. Hari abarongozi bazi akazi bajejwe, bazi yuko akazi bajejwe ari ako gukingira abanyagihugu. Ako niko kazi ka mbere ka Leta, no gukingira abanyagihugu. Abo barongozi rero barafashe ingingo zikomeye zo gukinga ko ikiza coronavirus gikwiragira mu bihugu byabo. Mugufata nk'ama zijya ngingo zashizwe ahabona n'ishyirahamwe OMS rijejwe gukingira amagara y'abantu ku isi. Ubwo rero iyo yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni ukugira ngo bakore iyo bashoboye byose kugira ngo urucanco rw'ikiza coronavirus rushike mu gihugu abanyagihugu bose baruronke. Abarongozi rero twarababonye nk'abo ku isi ni benshi, ni n'aha hafi y'iwacu mu Rwanda twarabibonye. Aha abanye abarongozi ku by'ukuri bitaho amagara y'abanyagihugu, bakitaho ukwirinda kwikikiza gikwira mu gihugu kandi ko abanyagihugu baronka urucanco rwacu. Hanyuma rero tubona n'abarongozi abarongozi bari mu mugwi wa varisi tunayishimiye batazi ico bajejwe, basa n'abatanze imihoho mu kazi kabo. Batazi yuko akazi kabo ari gukingira abanyagihugu ariko kazi ka mbere. Abo barongozi igikiza ca coronavirus caduka, aho gufata ingingo zo kuzibira kugira ngo nigikwiragire mu gihugu, bibandanirije ibikorwa vyabo kuri kwamye, imyerekano ya politike, ibikorane vy'amasengesho, eka n'ibindi byose bituma ico kiza gikwiragira mu gihugu. Abo barongozi rero babayese ndabibazwa ingo ingaruka zavyo nuko ico kiza cagumye kwiragira mu gihugu gitangura gusasika inganda kandi ntibigeze bakora utwigoro na duke twotuma abanyagihugu baronka urucanco. Umurongozi adashobora gufata ingingo zituma kiyakiza kidahonya abantu abataza amabanga jejwe. Rero kuri jewe bisa nuko bagiye barongozi bamaze gutanga imahoho mu kazi kabo. Abanyagihugu rero ni naco umuntu yohereza ko nibigwane ko bamenye yuko iyo Leta itahari abanyagihugu ntibisamara ko barigwana ko bakamenya yuko amagara yabo araga akatihabwa, bakamenya yuko bagomba gukurikiza zijya ngingo za OMS zishyirahamwe mpuzamahanga rw'amagara y'abantu zisaba abanyagihugu umwe wese gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo icyo kiza ntigume gikwiragira mu gihugu. Harimwo na cyane cyane cy'umuntu yovuga kwirinda amakoraniro y'abantu benshi. Ibi ni byo bintu bituma iki kiza gikwiragira mu bihugu byose.